Come and dance with me.
Come and dance with me.
You come and sing, I got you. haka jugu
Babe bumwe
bamuli Ogene zubala
Buena mamá, digo que me sea. Oliva, digo, Guanabago. Y que te llama que me sea.
bo no na bwe ti doju na ka adoda la kananti
o ku ibo
asin onye mani amandi bo nwa mani amandi bo na no
o ko si me
o pa sin onye ngari ji ya bu ti ji o na bu nwa na lu na ya nso o da bi ji ho la onye nwi ya o da bi tanu bo onye nwi ya
o nwa mu ife ka bu e joko
Oye abunna kolu nwe akoko Nwa muta nwa kolu ya Opo gosi me
Oko si me, oko si me
Iba da baby penadi Baby penadi kona di Yegu bote na ni burum burum burum
Hehe
Oye nye man erika Oba roba buri vidwanya Amara tu kwebuka Oyo masele kebolo Yeba masele kenolo As long as it is no dia kalite Yebu na moma no menana
Edo talo na di bi oyibo
Aguma kwa mo bi zo dia gadele no balabi Ani kula kete
Mbasa
Kalundi na jebu, ma bundi amuma.
Ojego ojego,
miyabu na di biyibo.
Afa ba malabo
Yemule kingi jindi kope Oju ba kuobu Jiloje maluya jilubo ya maluya Ono na nyindu wopo kosi me
Ambassador
Kaya suwizo mwaka nide Onya jubusi na kaya kondoria Duma koba na wano nobi Sona di kofu mwendem Son baga ni dozo di nobi Sona di kofwe Sabin di kofwe Edu di kofwe Ife menanyi manja Aye
Jukuna chepanyo
Nanyi jopu talonkanyi na bobo Uonye tapa nanyute Uonwele jidonuru Akwa kigenti Makanifin hife na tuto Jikuwa kosyato Madaga wesi femburi Ifemburi anaguya Odi benda dirindene nuwa
Nkenti limo
Bazonda kanite Obi solo na bazobo liba di kope Maka gini Ona bono aga Ndi mada nazo ya zoko kwa nazo asu Owe bito sabo liba di kope Man ezien okuma Jukaneze gimale visibiwa Ezien bakego Yeko jideli wapoma
Aga malade lo feleo
Kani kukenezi oku Oye pude ni boye yi Oye furoso koyo zotimba Unu nanu kuibendeku
Anna manma
Okeke le tete manya Oka bache lu de abinye Oka baka njwagi Ige de lungu kokeke Osi chuku dine la iga ineje Oye wuna wuna buboku Oliva di gopa nabago
Bishop of Nazukuro, Olivier Go, Afreje jemba Ibadeli selisi Yeko keche kibonoru Anyisi agini Bichopu kebe godabia
Bichopu no subolo Soso chuku kando gidi nakao Makana chuka tonyua Atunye ya nebe kama Unafugo no deni waburugo denowa Yevu betu kusa buruguru Ada namba mole Inugo
Nego yo la dejo lo lenguia Obodo buna wono gara yeji malufa Ogara yandi no bodo bodo golibe Maka na nuku malo de ganu kwalo sineno Yeji malo bodo ya
He he Bishop emeli gongu wego
Kore sidi nudi nudi Ego ibodi na gabam gabam Mano wele ndi chukudelu Nafaga bata sifanine Mwani meki meji
Ebele maka, ebele maka Ebele maka, ebele maka Bishop ebugo Sine ebele maka Ebube chukuse ebugo Ebele maka
Ebele maka, ebele maka Ebere amaka, Bishop ebugo, sin ebere amaka, ebube chukwu ze ebugo, ebere amaka.
Ebere amaka, ebere amaka, ebere amaka, ebere amaka, Bishop ebugo, sin ebere amaka, ebube chukwu ze ebugo, ebere amaka.
Okukwa amaka, okukwa amaka, okukwa amaka. Bishop ebugo, sino okukwa amaka Omego kaimalo, okukwa amaka
Ebere amaka, ebere amaka Ebere amaka, ebere amaka Bishop ebugo, sino ebere amaka Ebube chukwu ze ebugo, ebere amaka
Ozubulu mulu mwadi nsa Ekuzigo wolo nye de ebube
Bishop, unwa kangwa
Ogra nyama duku Ututu yeye anya siya lebele neme Ojebe jebo bula yinobi Onamba namba obwa yinobi Anyibu mwibo wefu ya nana Yebube tuku zonibu Adame kumana galibe ya
Ogime la kaleka
Otuzo nuzi riamaka East, West, North and South Nato timo vodundyo soga Isho fururu la gala gala Nende ne mwelebo bibi Sionyobu nabili na kete nabo Kone me kifoma na bawanye Ala jana basilu naso Ego ibo webulu sobago Ego webulu elise elise Maka no nye nye maduka chuku nye
Ogo gadilo nye melogo
Akunu ba wekalia Ego pe chuku so webozo bulu nsuko Wesi adonkwa mabunye feko Aka wekuba Maka no wetugulo zubule Ego pe chuku so foundation Ozubulu no nanguli Ogo deneli Nangu Manevo yoyo Magani vaba dago zubule kusigo Unu mapano dogo delu soko malaka
Mancha mancha
Onu kubele kute Uku jebele kelue Aka baba lombati veneno Ijo bubidona wata jebele chukwazi ma ba te go kan le je nu ti ozi e ri mo bi do charity work wo bo ti paro e bu be ju ku so le ego o gran ya le ri ego ne wa nguli
o gbo mo bo lo su bulu
every 24 december wo bu je mo to bu ne
o me lo yin ju ku ka ona
mo to sai ku na barai Ego ni be genye nundu aka Haicha bo kiko kike Ndo ke yogu madiri nise Nnu kuru nundu arusi Umu enyi simbe Haicha bo ndo na popo nonga nonga Oki shetaro benye na rekene
Ebu be chukuzo omaga
Ebu be chukuzo bali bali chele Deje nobu Paraga na folia jobo warale Mario je bada yanku nenu Anu police bua bon wo gede gede Wo mo za mo ke ni bodoku Azu bulu mo lunu kunwa Azu bulu mo lunu kunwa
Mama Magulo yenzo puta Manima no bia dia dinda jomwa na jomwa dumba Mbe kanyo nifa mageme Uba kukuzo zike no kukwe Mamoya mumwa Magulo ngangwake Wakutukuwe bia na mezi Ibe di chiche Ibo mumatu weneme Ndiyama na ama Na yabu mwaga bife Yeno zubu leku siko Shidera nwode siko Bishopa burugo nya mama Unafuga no kupamaka Uba kumuruma peki malobodo Uba kumabara Uba kumanyoma Uba kukemesia Body mother, oh! If I got the
one, I'm gonna let the bubble.
Triple M,
money making machine.
Elise, Elise,
one is a lot of us.
Atakata, boy.
What is that in a bullet?
Why is that man?
What is the lack of a go? You tell your mommy, I'm gonna do the good jagger. I cheat for the book. You can want a light to so.
So good, the little
only but one.
What number of people land? I keep. I like to see a guano. Him and the mama. She never went to work ever. Oh, we're a double blessing.
Uncle Susan,
oh, who will we take a city? What got a body? If I go for Sofono, Robin and a two-button of Sofono, you will go to South Africa.
Oh, where are your battles?
You jump on our Sofono, you jump on our South Africa, you jump on one in there.
Millionaires are on the south.
Ozawarini ego, triple M, money making machine. Ozo kunyelo jamasa, yezo kume, mema tuwebu. Mburo dinde kusigo, afenge jembo fazo bulu. Ike joramma Wezo mmemba zulalu Oji juku buluzo
Udala mane kusiga
Ana ofozo bodo Ishi akwa duwebu Omega bulunana Aku jine le mwane kusiga Udu bojo pa wadai Ishi akwa kaliye
Bishop, after Akaleka, Edithi Akaleka,
Agama Baba Nara Libeya. I know this man who will be a little bit. Agama Kuba Nara Libeya.
Kampi kuru kampi Mbalaka mbalaka egi malo akaranya Yebu founder Yebu bejuku zo foundation na anambara Sengi aloichus Wine and beverages Nigeria Limited Sengi aloich Oil and gas Nigeria Limited Nigeria Limited Vika Bros Trading Company South Africa Omoge Keno Ulu Mabanasi Namden Sinobi Ane Kunkomelo Mekwasa Yebube Tukuzo Nesia Luanya Funa Tukwasa Gwebele Rulu kanyendo bodo ya Saint Philip nozo bulu ya lulia Saint Francis nozo bulu ya lulia Saint Aloysius Yebene nekoto ndi wene mpadu Ndi orusi Nandi wene capacity Wojunu kemoko mweko mani bodo buo
Bishop, obunye luchu boje nozo bulu Wanya na tia de namma Never mind them
bishop in a nonum. Hang on, Nancy, if you want it.
Ona bunwa yetuli medinwa ya chinuche naka
nwa bụ nwa ọtụtụ na ayọ maka ofu mkpụrụ nwa ebu ụfọdụ na-etinye ji ma na-ebere mana ogbenye nọrị onwe ya rukwe were ọmụmụ zaa ya nụ eji m abụọ eji m atọ na eji m anọ ụfọdụ oge onwe kenesi anya ọ bụ na ego ejụrụ ya n'aka ọ ganụ ndị bịa n'ụlọ ọgwụ gbawalụ maka na gbanie ga na ihe ezo ya ma nwanyị na-esi anya oche ka dị ife ọ ga-eme ma ọkwụghị okụkọ na ụmụazụ ya ọdaghị ya ọ gagalịba mmadụ na nwa bụ nwa ọmụmụ na-esighachi nkechi nyere onye nwanyị bụ nwa na-enụgwa onye ri n'oke ba nwanyị bụ nwa nwanyị bụ nwa ịmụta nwanyị zụba nwa too ịmụta nwanyị zụba nwa ofu nwanyị bụ ofu ọgọ nwanyị abụọ ọ ga-abụọ nwanyị atọ ọgbọ ọ ga-atọ wedere gabazie wedere gabazie ndị mmadụ eleba anya ebe ntị n'ezi ọmụrụ gịnị ọmụrụ gịnị o nwere onye bụ chukwu ife ọ na-ajụrụ bụ ka ọ marụ na ọ bụ nwoke ọ bụrụ nwoke dị nwanyị nwee banụ dị ọ ghọba nkọ ọ banye n'ime abịa ọzụbụ ife lagị neba dịbọ
maka na ọgba nta gị bidoro gbogbo
eziokwu mana nwaanyị tụọ mmụọ mụọ mụba ọ bụrụ mma nwaanyị ọdaba na ọmụba na ka o si amụ ọnụ abụchi ọ bụ nne me ọ bụ nne kenye nwa n'elu ụwa onye mụrụ nwaanyị ebezi n'aba hicha anya mmiri okwukwe na nwaanyị bụ nwa n'elu ụwa edu dịka okwu na-ekwu ịmụta nwa nwaanyị zụba nwa gị ọ mụtara nwa nwaanyị zụba nwa ya maka na nwaanyị bụ ife ukwu afọ eju eju ọbịa n'ugwu igburu makwa na ofu nwaanyị bụ ofu ọtọ nwaanyị abụọ bụ ọ ga-abụọ nwaanyị atọ bụ ọ ga-atọ nwaanyị anọ bụ ọ ga-anọ ịmụrụ nwaanyị gaba ịgọlọgọ gaba ọ bụrụgodị na ofu ime mana gba odibo n'obi chukwu ịbụrụ ọgọ n'obi chukwu bụ na abụgo na nwaanyị bụ nwa na-enụ ụwa onye dị n'oge ba nwaanyị bụ ọgọ gaba obodo chọba udo obodo chọba udo nwaanyị ọdụ n'akwụkwọ nsọ o kwuru sị na ama nwelata nwaanyị aga n'etiti ndị ya tupu nye gị nwa nwaanyị biko zụzie ya ike rapụ okwu ọnụ rapụ okwu mgbe gboo a na-azụrụ onye Behind a successful man, there must be a noble woman. Yes, the one in Hapanita, Panita Guruya, Mameko Gabaniru. Even when in America, or when in America, Nimoko. Naka, who wants to go on your Ninaka? I don't know, Nagaraga. Why you sit and they do? Eat and drink and be happy. Oriaku, Mabazabadi Manu. Manu, go and wine in a massing weekend. Wake up with it, wine here with it. Two heads is better than one. No, Buruka wine in weekend. Makana wine in the wine in the bar. Ah, but I know, dear. Yes, my wine, I could just improve the long walk.
Why you won't
wanyi bunga
Ayi
bunga Imu ta wanyi zuba mwa do
Ayi
bunga Imu ta wanyi zuba mwa
Ayi
bunga Bofu wanyi bo bo go
Ayi bunga
Wanya bo ga bo
Ayi bunga
Wanya to bo ga to